The Kenya National Music Festival for High School is marked on the calendar of many schools in the country.
Kukugeukia, siku zitafika, kukugeukia, siku zitafika, kukugeukia, mtapakaika, ulie. Healing with love and I with